Ayababa, mzuka mzuku meanza.
Rubembe.
Yabo.
Yabo.
Jomfise mudi ya fresh, sinzina wakuri muri mudi ya fresh.
I'm in mood, man.
Eh?
I'm in mood.
Yeah, yeah. Jomfise mudi ya fresh, no hongi vzioka. Bruno, Red and Zetro, man, muri kunga na Lucky the Sunday, no fear, man, bad color, angel, full. Dakavit.
Kuya vuze yours.
Mani, nawe nuwe vuge jewe.
Kwa kanu niko kabi.
Bewa ike uruku nwiki.
Nakatenye netu.
Reka kwanzo jwane tulamute urongo zibose hali ya bagize fresh.
Ana big thanks kabisa. Hama the Sunday.
Yes, yeah, baba.
Vipi mazi.
Mani, fresh jwe mezeneza. Igitondo chari kimeze fresh.
Yeah,
Gusarero Justin.
Yeah.
Ego tuko turaganira
ya
reka nibutse kwanza bafanze iki kiganiro ni in mood mane ni mufise mood ya 4 ufise mood itameze neza turi nga kugira ngo tugushire muri mood ya fresh jewe na Mr.
Undimbandi
JB 050 mane jenda gufite akantu uyu munsi
temi
ari umunsi wigeze kombarira ngo nkubise ngo inchuro
zintatu. Sasa today ndagukubita nka Barcelona.
Jenazizanye. Jenazizanye.
No musi ni foji man.
Gusa baraza kutabarira kubera sinse ne tugira bya ndi bitemera bategeko. Ya twe turi kinera gusa.
Tudirira byo nyene tu.
Mbere rero yuko dukina.
Yama.
Mane ari kintu maze misingu mane yumvira.
Yes.
Ikintu kijanye no nibintu bya rotate.
It's a Friday. Aha.
Abandi shira weekend to mess most.
Ubundi abandi weekend.
Eh.
Abari mu so ari mu so kumesa amashuka. Twa duhuze twose hariya.
Ara gusa bijya se bya fresh. We are still fresh. Mane yi gusa ne dukenesh.
Eh.
Ya yi ntirimwe.
Ariko ubu ngumwe mu makara tariko.
Oh yeah.
Ko tumushiramo man.
Cyere nagura ko ari mpamvu wigize ngo ratsinze. Watse fatira ngora mu inganda.
Noneza bwo stari mu bumva tuse ukinye
fati iri hejo
set
mane ari nkuru maze minsi mbona iri kira trending iyo nkuru
ni nyinshi nkuru zimo za trending ariho ya
wa sister bacu warabonye ya ba sister
maze kone ya ba sister bacu hariho n'indi irimo ya trending right now tumo turavuga ni nuri cha trending wanditsemo barandika iki abakora copy mora kira copy
bari bakora kamako hariho rero tuntu raba promoter rero bigira inkuru rero ngo itrendinze ngo bunyenere ngo bace batangura ngo kuyikorera ko ngo ugira ngo nabo ngo badoze ngo mangu iki ngo mavyose
bashaka mavyose
reka shamwe bivyo mavyose mwishakisha je sinda nabizi rero burya ariho ari ikintu kimwe cyarangaje rona muri iyi story aba sister bacu muri miss Burundi mbere mis Burundi abantu baragiye bariyandikisha
yama
fresh bimani kumenga ndagwaya abazungu gusa
bamaze kwiyandikisha mura kwa mwinganda we
bamaze kwiyandikisha hariho rero muri demi finale agafoto ka trendings gusa rero je uya ukoga sindamwibuka mugabe cyo nzi nikime nawe ngo ari gupasagwa ninda yari yibungenze harura ko zikwi jere sinzi ikibazo bigirira abantu
ariko muri Miss Burundi buri Miss yose ibifise amantuzanya ibyo bagenderako cipanse ufise inda imeze nk'ingidi aho njamo
isigara ko bwawo uvuga ngo aha
none umukobwa aragenda muri Miss Burundi ugasanga afise indingana n'ingigo
zarere ikibazo cya twibaza yari yapashitiye gute kugeragera muri demi finale
ni bya bibazo nyine tubariza twibariza
hariya bega hariho ikindi kintu ntaramenye abantu bo baravyitaho zana ngo bagende bavote
je donc
idaga bavota gute ni kuri
buri mu miswe safise ahantu bavutari
abafise abafise igiharo kiwiyo fo murasho abakoresha Facebook murasho kugura kugendera urubuga rwa Miss Burundi mukaraba bajya 12
dusigara ariko nimero abariho nimero
mukaraba
nuko nshobora kubona yego shubibona
wasanze zirakwi
cyizanze zirakwi ntanganda nimyirimo iki iki
none
vipi none nagira ingana zivamo
Eh jende zimwe nazikoye musige ehe usisi ndayiguhama ha kumbona na makarata nayo zigucangura ndage
Yeah bwa watatu bwa wapiri
ubwo bwavuye mu ibi bikina bimwe abana aba twahonda kubikina tukira abana twavyita akarozi ushaka tuzobikine ushaka tuzobikine na Yeah, Joe Zombere to begin. Changa.
Ntabwo bamfise kuko nta munsi nimwe urasinda. None utuvuye ko zikwi.
Eh.
None
torangiye.
Amakata yose abaminganda zine gusa.
Eh? Abaminganda yose nari shatu kene vyabana, zidukene vya profession. Ivyantu ba profession. Hari yindi nkuru re gutambariye. Ubwo ngo hari inkuru ngo rekera trendinga ngo rekera trendinga sana.
Before ko dusimbira ku iyo nkuru kwanza, bansungire. Bajya cyo nawe urababona?
Eh.
Nyine
niki. Oya, jende shaka kugira agakomantere kamwe ki wanje. Nabonye abo muri Bujumbura Mary, ntanga ni bo benshi.
Ni bo benshi sana.
Ni benshi. Ubere yabo nje nta kiyono bavuga ko kwera abo ni babandi.
Yego.
En tout cas.
En tout cas, je peux faire.
Bajya rero. Jena nakesha kubavuga ko gusa ndashaka gutera comment kubarenganye bagiye baserukira zya zindi ntara aho ntiyemera nko ko ntara ya makamba
makamba
cyamva ngo sawa ni sawa ariko gitega
abanye sifuto ndafisa kabazi kumenya gitega sifuto gitega ngo ino miss twari cyane
ibintu
byinshi
ni na capital politique
politique gitega burya
na Netflix yarigeze ngira
na Netflix yarigeze eh yayimenye mu miss heze ara ama ama filme za Netflix ene yasohoye zakinewe gitega sinzi kwazi bonye
oya yankuru ntayo Ya ngora na yanzu bro.
Abazi Netflix muje kuja tu.
Eh.
Muraza kubibona. Yisifika ubufse mbigusa.
Mane, jeo kino gusa no vuga ku bantu bari ko baradukurikirana. Eh. Ati sha ko amenge sasa.
Sha kwanze chambere.
Nagwa izinga.
Zibiri.
Abari ko baradukurikirana just murashaka kusura urubuga rwa Miss Burundi.
Eh Miss Burundi.
Mukaraba ba 12 bahari. Hanyuma mukabatora. Mukane ane foko tu ifata nk'ibyo wacu man none tuguma tuvuga ngo duharanire ngo agateka ngo kumukenyezi ugasanga urabuze ijana cyangwa 50 yo kuvota mu mise wifuza baratanze imigambi yabo
baratanze imigambi
y'umuntu
no kuri Miss Burundi urashaka kuja ukabona imigambi yabo iki metwebwe twirabire
n'aje ne mpamvu abajaji bari hajya kugira ngo bashobore kubitunganya
cyo nkundira abajaji ntibaraba make up
oya ubuze nabi biragushye wabonye atotse gasaraba man ego
akumiro ni cross rya bugara ndakwish
kina no
mutangura naga
ne sewe na here so abore ari nkuru rega iwanje ibaze na nkuko ndagutanga ari nkuru tarambarira bro ari nkuru tarambare
ari ndi nkuru irimo trending right now bena sinzi ko ari gushotora nsha nkari kime
yo karaturovye ni yo wanje ma
namaze kuro bariko
nimba ari atotse yime
Nashaje mu fair prayer ariko.
Eh? Oya ari atotse yime bro.
Sani warusanzwe umeze uko. Umeze bawusanzwe.
Ibi ni byo mu kigani. Na waranda guhewe.
Ya, donc ari
iyo nkuru rero kira trending imeze gute.
You know hano wacu. Hano wacu ni ibintu bisa nibigoranye cyane kugira kuzuza 1 million.
Eh kugura aba kuba artiste
kuba artiste ya ndagaruka kuba artiste cyane n'ubundi ni ibintu bisa nibigoye me nari inkuru y'imera trendinga ni ya gapeti kara utu
agapeti kara ngo akahembarira neza John ibyo biboro David
agapeti kara aho batoyano ara
eh
Ntuchwe.
Kagiziki noe.
Meza taduka kubisa yiti mitaba. Donki niyo maku, donki kuba ya kuizu wa 1 million yunu isanzu. Sivu, hawa nwabi gizu mwuga kwanza, ibu kukwe kuigiru binu isanzu. Me, ikinu kita sanzu, nuko ubiwe chiji sabira, welcome. How come, man?
Yeah.
Je, icho kinu cho yicha, kisani mikita ngemo fresh. Gute wisabira, welcome.
Okay, iguru yukura fuka na imenye. Dewe, yubunda haraba peti. Haraba peti, haraba, bo muri. Uraimai. Haraba peti, bo muri entertainment.
Yama.
Bari bamaze igihe ba umva bakubitaka nka kamiliyoni
magana nyene
sivyatari n'ivyabindi kugane vyabindi nyene ntibaratwemeza bagora cari hahandi
nyene cari hahandi
urumva rero urya je akuta kamiliyoni utumenga ni saga menga ni bibi nyene bibaye bibize ba bandi bose twahora twitango na bari jendi yahana barumi we umenga sinzi
Utanga wedi kamu, ifu ni viki.
Ngira wakitsu mko.
Tu jiste, ngira kano ndakuibarizu. Hagati yu mba niba viti. Umge ya kikuji 1 million nyuma iyi myaka irengi tan akura music. Ayo, uyundi ya kikuji 1 million nyuma ngasitu ni myaka ngibiri, changu ngakum.
Teng, bivana, bivana. Ari muzik. Zinzige ya tanguri.
Ya, na gusana myaka tatu aragira. Donke warukwiye gushimwa yarinde wigiye gitonya
eh musanzu warukwiye gushimwa yarubonye ne wigiye gita
wa undi wigiye kinene niwe yarakwiye kuca aja kukumarezo sosho agashimira akavuga ati ana mdogo petit wango akoza kazi iki me wa petit washu aje yijya yeju niwe yafashe cyambira gena vuga ngo ngo mpakaze aradodora muvyeyi imwe mpakaze ko nanje ibisabwa ndavyujuje
none bariya babandi baziro nkabimanje kubavuna
bavuna
bya nabo bimeze gute byagenze gute
makuru mfise nuko hari ndari niwe wari
oya niwe yo
nije ko kampanye hano mase mu rusako
oya nese ndabiye wate ndabo bisanzwe jo ku ruhande rwanje ukuntu ndabibona
yego
just bajya bakuru bo Sinari kuvuga ngo vyari kubatangaza ariko bari kuvuga ati big up sana peti safi kuraje kugira ngo nabandi bakore sana musanzwe kugira aha ni ngahe wacu honye n'umuntu ashaka gukora hit
y'umwaka
ukasanga na thanks aka
izo ni nyishi man
izo
ni nyishi thanks aka ari nyishi ni ukina ni ukina kuti
oya wese no guti
ni nana towe
Rom
nizere ko bazungu tutabaharura.
Eh?
Abazungu tubaharura.
Abazungu turaraba birapfa.
Abazungu tubaharura. Abizumva rero mantu kiri ku nkuru yacu ma trending. Sivyo? Donke. Twese nk'abarundi. Sivyo? Ego umwana wacu yarakwiye gufelicitwa yarakwiye gushimirwa kwa yakwijiye 1 million nkuko abandi bayiratana mu gihe gitonya.
Yes, I didn't know that.
Burufisa kashima, abafisa nakanenga. Man, ubu tuvugana arimo nimbaru ubwami bw'abamiri gango ko bavuga. Ubone igikomango.
Arimo. Ubu jewe gusa sava. Jewe kintu gusa no bivuga ko ngaho ni kimwe no kugira bon. Reka dufate ko aba artists boss bakwiye kumenya ati nibibure bure basi inyuma yo mwaka umwe cyanke ibiri amina kwa ni chateau boy ivyo nibibaye ibintu vya hatari hari magatambira n'abafanzi bro subscribe nimukana aba subscribe ko iki mureka gukana n'aba subscribe bamushakike kandi iki amatwa subira no mvisa amamega ngorangana so twigarukire ku nkuru yacu twatanguranye nayo tuvuga ibintu byo gusohoka bro wewe na mapu fisi
myaka 7 ndi single yo mapu no yigira gute
cyangwa urindire miss popire
mishika yarambenze Mutavib.
Fresh.
Sasa hanu bigeze.
Ibintu twa turi ku bintu byo gusohoka ariko abagira ubwoba. Jewe basi. Iyi weekend ndagwaya kamap. Weekend ndagwaya kamap. Wera na jendi singo.
Kizo bintu man. Kizo bintu.
Sindi singo?
ndakuzi turazi nanye singo wahe
sawa
singo wahe uje ako karagatego ndabikubwiye impamane mane akanda kubaza
yimpa abanzome
oya none buguri yabiri hehe
none buguri tukora yagiye mwogote
namwe kwituye kora baravize ba rero sikitu kubantu badukurikana ari abasingo single boys bameze nka ki a ari bintu muri mate twiga ngo singleto a abantu muzi ko muri singleto a
Mhm.
Turabe rero, reka turabe we. Bazungu barimo, turabashira mu bazungu.
Oh yeah. Bikabira ngiye no mu.
Oya bazindi bazindi. Ndiye mu chef bazindi. Usimari zigawe.
Ni zine, kuri zine. Abazungu. Abazungu.
Oya je bazungu nanje mfise umwe, babiri, batatu, bane. Uvise bangahe?
Uchao kanyi kingi tindo Uyumusi akamari Lucky the Sunday Amari kwa kukira na inmodo Bafti umvinge na ya tango Yowati Gwondhamusti nungwa narimkigire na matindo Hache namo kutiri mbele ya kamera Kukira ngoni kwe naga sauce gro Naga sauce gro Uwundire ya rama Umvanda vyo kwenze hakugia kumati Vyatanguye Vitanguru muhungu yigamba Vitangura yigamba Biranya kumbiske gitindo Igitindo chiza chande hari ya Igitindo chiza chande chala kide Sunday Umusuri mune mune apima Imetero I like abantu bavuga football. Ndabakunda
cyane. Abadukurikirana bose barabizi. Ara gakoko karaho. Agatungwa karaho. Iyo gatayirigi.
Ye baba.
Agatungwa iyo gatayirigi. Mikarte yose barabimenye.
Oh yeah.
No 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 since no musi dore. Man.
Akaronda akakubari. Linda ndabikubwira ingene bimeze.
Yego yego.
Wowe waha uri kuri actinga. Nka wawe ndiye hora yibaza ko ari wazoronka amamiliyoni y'amazuzi wenyene. None rero uyu munsi abandi batanguye kuyanikira kapu bibaye ibintu biri simple. Atanguye kuvuga ngo cyangwa kutangura kubikreya mwo base. Wowe izo base z'uburoko.
Oya nivyo ma nivyo unsinze rimwe. Kuje dwara kunzwa amaze gutsinda. Ni nka rimwe sixty.
Wewe uriko hari abantu bavuze ngo ejo ni histoire ni guys
oya ariko
ejo hazoza
ni
mister ni tohere tohaz rero uyu munsi I'm the winner man
rero wari kuvuga ati nyuma y'imisi asindwa nyuma y'igihasindwa akaba uno munsi yikuye mu ruze yikoze mu kwa ivuni cha Arekoko
mane tumye mbwano
tabwano kasiko
yani gender mo professionnel ntatwe
na premier sibyo none uno musinewe ejo nijiwe na none kandi jiwe
ndarera tumaze ngo nzaduheze ijya nkuru yawe yari kira trending
yama yama
oya inyuma y'amajambo menshi bavuze inyuma yo gurindira cyane imatch ikabirangita ukanyira ki the Sunday inyuma y'amajambo menshi bavuze nabandi bakaba batanguye kuronka amamiliyoni y'amaviews je novuga ko ikintu gikuru no gusupportinga tubandanye dusupportinga na tugire subscribe abaririmbyi bacu bakwiza amamiliyoni y'amaviews hamwe tutuzohisigara twanibagi ko gukwiza 1 million views ari ikintu cya grave
siko baririmbyi gusa rega no kuri channel za Swiss twobikora sinzi subscribe yonyine tugusaba iki
Burundi Kingdom TV ikiganiro
in mood kabari ka subscribe kabari
kuruhande
kabari ruhande
hari abandi bakoresha igifaransa bahaba handitse
ni sabone
ukigenda nari no ugakengere ukigenda kubera cyane ngo manda ko ndabwire uzodusigire commentaire tubwire iki kiganiro eske cyara gushitse muri mode vya fresh cyenge gushitse hari ho rero kindi kintu twari ko turavuga ikintu cyo gusohoka
cyo gusohoka
ya je kintu cyo gusohoka rebya ndakunda kuvuga hari ibintu bakunda kuvuga ngo amahero tayajya nakumenyera
nakumenyera
bane ukire muzima uhema ufise right
foko enjoy foko enjoy
singa mwango buri aburi muri capo kugira sohoke oh yeah hello ko ari ngomwango ufise wa friend
erega
ego ndashaka gusohokana je wewe mugabo we vya face na sohana kwa na gutsinze ahubwo we ni usohoka
oh yeah ahubwo mu kiganiro turi inyuma wavuze yuko ni wansinda umsohokana umugabo yihindukiza mu buriri boje
nacho barabizi bo babibonye
bomberagihamya ya
bazatacera urubanza rero ndashaka kugusohokana cyangwa ukansohokana cyangwa ugasohokana mu friend wawe
mukinje
n'abapapa rega nabo ntibibugije ni muri abe famiye muze muri rega niyo mpamvu zasanga bari abantu badutsumbya
tukiri ku bapapa barabe famiye
muri famiye
bakuze
oya
barabe famiye
Mama muri famiye abana panda ngo weekend zitatu zose zihere man ifanti gugwa amajana 8 sibyo wakabije cyane urashobora kugura ya indiyo mu kaboni
ni
nagarutse kamene gihombo nawe no
ego
muri ya price yo kuvuga ngo wari kugura inyama ndamuse zisigaye zinazimba basohokane benjoying man barabe bagire umutwe ube ahere amaide ahinduke bareke kuguma babona bijya gusavya muhira byuka ryamaite denine manu basohokane ubajana ahantu benjoying aha twe turavuga kuri family kubajene nabo umazindwi yose ukora bro kukoje udakora ngaha nibaza ko atari
Jose tu mba niyo tubukora genda usame kajya kajya kararuhura Kirisa yake yaka kararura.
Oya, jo kubwi wanje abadakora ntibarimo. Kobera urya mugane ni ubivuga neza ngo.
Ego.
Udakora
nakaje
safi. Abadakora ntibarimo. Bani kubakora, mani twebwe ikiganiro cyacu ni in the mood.
Ego.
Bitu tuje cenga twavuga ati ibi bintu bimeze gucanye bimeze gucya tutangwa twabwira ibintu vya Miss Burundi turavuga akaya gakuru kari trend kama miliyoni ya mavyuze
kuba petit baraho
ni
hama ladies gentlemen usha ku ofisi izo petit razi na lista sha hani mara ara umuntu ubona yuko so
Eh murashaka kutubwira
ati hano mari kugira nkuko
uri commenter mane murengane nturengane wabonye kino kiganiro nubwo bazaba bacha prodinza hagishira kuri YouTube bakise kuri YouTube mane nturengane utatubari
ati
arahantu je murenga ntimwoguma muri studio bana menga mwosohoka
ubona mwe twosohoka ubona hano mwari kubikora uku
ikiganiro cha mbere
utuntu tudufuta ntituramo kandi ntutuntu tukwemeza
ntituramo aho wakunze na Tubwire
kabisa.
Mujyo muno. Hanyuma rero tukaba twagomba tubibutse ko ikiganiro cyari in mood. Tukaba dufata mood urimwo aho uri twibwire tuzi mood urimo turashaka guteramisha tugushyira muri mood ya fresh.
Turimo twatrendinga.
Tukakubwira inkuru zuko za trendinga.
Ya.
Bwo no musi twe ntitwashatse kuvuga
ko cyane. No musi twashatse kuvuga ko cyane. Tumwe twabinjiza muri in mood.
Eh.
Ibyiza biri
birimbere mwe mutubwire gusa hatagenze neza ahagenze neza naho nyene muhatubarire JB reka nangure ndabatumirira kubandanya bagira subscribe
aba
mugivire mu gugi faransa bagira sabone hanyuma mu kirundi badukurikirane eh kuri YouTube ke Burundi Kingdom TV
ya man
mane kiganiro ni In mood. Buri kwa gatanu muzokuba mwaronse ikiganiro nk'iki mutubwire rero nimba mushaka ko tubasohokana tukabajana ku barada nimba mushaka ko tuguma muri studio naho mutubwire ati ane foko mubigira gucanye na guca aye yes I twebwe tubona ibintu rero vyagenze neza reka JB ntangure ndagushimira
yes nawe ndagushimira by the way
yeah man
namo sura vyuse neza
ndarangenda gukubita
nemeye burya umuhanga
nanjye undi munsi niyo byagenda ko bizarangira nemeye reka rero turangize dusezere abakunzi ba Burundi Kingdom TV abakunzi ba Lucky TheSunday abakunzi ba undimba ndanabibutsa akajambo ngo mbavuge kitwa Ghetto's Life
coming
soon man ako kandi mukagubitse umuti
ako kantu rero yeah. Ako kantu vuze
reka rero tubashimire tubabwira ati ikiganiro cyacu ni inimodo tubakura muri modo muri moza fo mwakoze kudukurikirana mwakoze kuraba iminota yose turabakunda cyane kandi dushaka ko kubadukora ibintu bibaryohera
sivye wi
Danashimire eh
tunashimire wari mwana fata amashusho
Direct
wa chupro
pro
umwe mu director ntaza adafite amakere y'imenshi
menshi abandi sanga bipanze
so sanga bipanze kiniki kiniki
ariko uyu we nta kavye
nta bikavye urije
burya natwenga gake ariko aranavuga JB so weekend nziza mani je nina bona meze fresh nabona batugeneye jeho ndaza kurawa ndagukubite basi no kuri avenue dore
ni deni